Amelia Nkosi Jesu Kristu se Nazareta. Si benelele the man of God. Hallelujah.
Amen.
Nkosikazi wakho ngani mukhona Nkosikazi. Awu se kone. Ngicase bashayisa nje igama lika Jesu. Omama bonke no baba ngicela bonke sibashayisa nje igama lika Jesu. Hamba bazalwane la. Ncabundulo odlala i-keyboard ngumandla. Usisilamboma. Usuba. Usiswa. Hallelujah.
Amen.
Jesu nje hamba ne family yam. Hallelujah.
Amen.
Siyaxolisa kakhulu bazange ngesikhathi. Siyazi ngiqale ngo-4. Hallelujah. Lati sikhona that is not 3 days. Vuselela noma revival noma conference angiyazi lanta tenzo uNkulunkulu kuyandawo. Hallelujah. Kona nje inkonzo yakho ningaphembi phela ngo-11 ebusuku. Amen. Phinde kuyomzini yabantu kuyokhulekelwa kuyonathelwa emagcekeni. Kuyokhulekelwa emzini yabazalwane noma labantu ade bekhona emvuselelweni. So automatically umuntu becenelela ngabo 3 ekuseni. Hallelujah. Sikhathele ngababa lwade sebenzisa uNkulunkulu ngenye indlela so bese imsenza nazo uNkulunkulu esebenza. Amen. Yezwa labazalwane.
Amen.
So kukhathalekile. Amen.
Amen.
Kukhathalekile but siyambonga kakhulu nje uNkulunkulu ngethuba elifana nje ngaleli. Ngiyacela nje siye ezweni kaNkulunkulu ncwadi yamahubo. Hallelujah. Amahubo 124. Ukuthole kuqala vele wafunda. Ngenza ukuthi singabi bade. Ufunda amahubo sheshe uqede. Amen.
Amen.
Sifunda nje amahubo 23. Amadoda. Umkhonto ungasikwazi. Hallelujah. Amen. Umkhonto ungasikwazi. Amen. Amahubo 124. We are well aware. Nokuthi bazani kade lifikile. So sizoba bafishane. Zoba mfishane kakhulu. Amen.
Amen.
Thathani ukuthi ngiyambingelela. Hallelujah.
Amen.
Then kusasa sobe sesiyakhonza ke. Even on Sunday. But namhlanje ngimbingelele ngale first day. Amahubo 124 ngicela ngifundela sisisi.
Igama lokukhuphuka.
Elika David.
Uma uJehova ubengenathi. Makasho njalo manje uIsrayeli. If uJehova ubengenathi. Lapho abantu besivukela.
Ngabe sebesigwinyile.
Evutheni ngolaka lwabo kithina.
Amanzi ingabe asewele phezu kwethu.
Kudlule isikhukhula phezu komphefumulo wethu. Kudlule phezu komphefumulo wethu amanzi akhupheleyo. Makabongwe uJehova.
Ongasinikelanga ukuba sibe impango yamazinyo abo.
Umphefumulo wethu uphunyukile.
Njengenyoni ogwibeni labacuphi.
Ugwibe lephukile.
Sina saphunyuka.
Usizo lwethu lisegameni lika Jehova. Owenzile izulu kanye nomhlaba.
Sephelelo ni verse. Oh, I Sasa sibonga.
Sibongele uNkulunkulu izwi lakho. uNkulunkulu ongcwele dalo ngeke kube khona. uNkulunkulu manje basinikeza ukuthula. Khuluma ngalo kube sengathi uyaqhala ezimpilweni zethu. Fihle incibi yakho baba sazokhuluma ngayo egameni lesikazelo likaJesu Kristu kusithu. Amen.
Amen. Angijwayele ukuba umuntu othi bekwama aphole. Ngiyakuthanda ukuthandaza. Haleluya. Uma ngiqala nje ngithandaze very strong. Haleluya. Ngishumayele. Kodwa ngiqala kakhulu ngokuthandaza. But la ngenxa yokuthi isikhathi sengisambise kakhulu. Ngicela ukunibandela.
Amen.
Haleluya. Ukunibandela bese siyathandaza. I hope abantu abaningi abakhona la bazalwane.
Amen.
Ngabazalwane.
Amen.
Okay, so alright. La lasifunda khona incwadi le ebhalwa abazalwane behlangene as a group ngaphinde abazalwane noma angathi iculo leli haleluya noma iphom yabazalwane behlangene haleluya bawa Israel not one person. Amen. Umuzo ufunda verse 1 uthi if the Lord had not been on our side let Israel say if uNkulunkulu ubenge nathi. So uyabona ke kahle kahle ukuthi akusiyo into umuntu oyedwa kodwa into yabantu behlangene bebabaza amandla kaNkulunkulu under the leadership of David oyebusa ebiswa ebusa kwaIsrael ebusa futhi nakwaJuda most of the time amakhosi mayebusa siphamela bebusa mhlawumbe ibuse kwaJuda kube khona nenye futhi mhlawumbe ezobusa kwaIsrael but uDavid ngenxa yomusa kaNkulunkulu wayebusa both kwaIsrael wabusa futhi nakaJuda. Hallelujah. Njalo I love the background of David. Because with David indlela yokuqala atholakala ngayo akusindlela enormal. Because uzwa uzofunda incwadi yamahubo 124. No, umahubo 24 uverse number 10. Kufundeka kanje. Ngicela ungifundele.
Verse 10.
Mahubo 24 verse number 10.
24 verse 10.
Isafuni history bese siyathandaza.
Verse 10.
Verse number 10.
Ingubani lenkosi?
No. Ufunda ba. Mahubo 24.
24 verse 10.
Oh, okay. 10 verse 24. Mbonge uJehova perfume lowang 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 Mahubo 27 verse number 10. Sifunde lo verse bese siyaqhubeka.
Mahubo 27 verse number 10. Ngokuba ubaba nomama bangishiyile.
Bangilahlile bangishiyile.
Kodwa uJehova uza kungamukela.
Ko Kota uJehova uzongamukela ngicela ukuphindela lo verse.
Ngokuba ubaba
nomama
bangishiyile.
Kodwa uJehova uzongamukela. Amen. Bengifuna ukuveza ukubazana uDavid is someone okukhule engazange azokuthola uthando lika ma nobaba. Hallelujah. Hallelujah. Akazange athole uthando kabani? Lika ma kanye nobaba. Uma uzofunda ihistory yakhona uzothola ukuthi uDavid most of the time behleze sehlane ehetwa ediphendele kuNkulunkulu noma kumoya engcwele. Ingakho uDavid kwenye indawo umvula amahubo uverse number u23 uthi uJehova ungumalusi wami. Hallelujah. Uthi ngiyakweswela. Uyambona lo muntu ukuthi idip la idiphendele khona la istrength khona esilanda khona la amandla ewalanda khona uwalanda Jehova. Impilo yakhe yonke ayidiphendelanga kumuntu kodwa impilo yakhe idiphendele kuJehova. Hallelujah. Baba no mama bangishile kodwa khona una Jehova uzongamukela. Number 24 amahubo Jehova ungumalusi wami angiyakwesaba. 23 noma ngihamba esigodini sethuzi lokufa ngikusaba ukubi ngoba wena unami. Hallelujah. Cela umfundela wona nawo 23 awu sesengihamba naye afuna ukufunda iBhayibheli.
Amahubo 23
yes
verse 1
yebo.
Ihubo
lika David.
uJehova
ungumalusi wami. Ngizama ukuveza ukuthi uDavid impilo yakhe yonke bedependele kuJehova. Amen. Yonke impilo kaDavid impilo yakhe nje imiswa uJehova. Ayimiswa ngomunye umuntu. Kezwakala inkoda abangcwele.
Amen.
Qhubeka ufunde.
Angiyakweswela.
Jehova ungumalusi number 1. Number 2 angiyakweswela. Yes.
Uyangilalisa
emadlelweni aluhlaza.
Uyangiyisa
ngasemanzini okuphumula.
Ubuyisa umphefumulo wami.
Uyabuyisa umphefumulo wami.
Uyangihola
ezindleleni zokulunga. Ngenxa yegama lakhe.
Noma
ngihamba esigodini sethu lokufa. Angikwesabi okubi.
Ngokuba wena
Jehova unami. Intonga yakho. Nododolo lwakho. Siyangiduduza. Ngiyalilungisa itafula. Phambi kwami.
Ebusweni
besitha sami. Uyagcoba ikhanda lami. Ngamafutha. Indebe yami. Iyakhikhima.
Impela.
Okuhle nomusa. Kuyakumlandela. Imihla yonke.
Yokuphila kwami.
Kepha mina ngiyayiqumbela. Ngiyahlala.
NgiyayisikaJehova.
Kuze kube phakade. Bazalishumayela ivesi lakudala. Lesa sikole na uyiphinde iphinde ivesi. Kukhumbuzelwane bazali. Hey bazalwane kwa kwenzeka imistake uhulumeni wangalesa sikhathi before bamkwazi bomkhonto avala amavesi.
Amen.
Athi angabe sashunya ngekoleni za ba igeneration yamanje limele. Hallelujah. Ilinyazo ukugovernment evumela ukuba ezikoleni kuvalwe kungabe kusashunya yena. Plus abantu abathi assembly of God buse assembly kufike umfundisi othile azoshumayela thandaze ahambe. Sine sikhule kukhona i subject yenkolo ye religion subject esikoleni Lento ekwenza uma uthi ukhula ku foundation kodwa ukhule ne foundation yokwazi uJehova. Ungabe yini without the foundation of Jesus Christ, because the foundation of a believer must be God. Ayithina sikhule kahle. Hey, angena ama politics avala yonke lo. Hey. So wosiza ba uJehova ke ba. Bagwazi bagwazi masibuyisele esikoleni iphinde ithandazwe. Funda ivesi mntana, mfunda ivesi futhi.
Ihubo lika David.
Ihubo lika David.
uJehova ungumalusi.
uJehova ungumalusi. Umuntu me umalusi wakho, umuntu okulidayo. Uthi David uJehova uyangilitha. Akukho la ukwazi ukuya khona kodwa ngiyalithwa. Ngiyalithwa. Kusho umuntu ongenama. Eh, kusho umuntu ongalazi uthando likaMa noBaba ngokuba uBaba noMama bangishilile. Kodwa khona uJehova uzokungena. Ayengezwa ukuthi nganinika izizwe nje. Bese siyathandaza. Ufuna unika izwi bese sonke sibuyele kuJehova. Ufuna sonke sithandaze. And masithandaze sithandaze izwi. Abonkulu bezokupha lento ukuthi ngisho uthandaza uthandaziswe. Khuluma isu ngasho isigoloze sinamehla bomvu. Bazi uJehova uyisathanist. Kodwa uqala buthandaza uqale ukhulume isu. Uthi uqaleni wayekhona uLesu. Konke kwavela ngawe. Ngale kwakho akuvela ngalutho kube konke okuvelileyo. Umtshana busuyajika. Uthi uJohane 1 uthi in the beginning was the word and the word was with God and the word was God. The word. Somebody came from among men. The word became flesh. The word died for men. The word is seated on the right hand of the Father. Uthi uMthatha Genesis uzoqaleni wadalisa umhlaba. Umhlaba mawuwodwa ungakakhulukhulu ohamba hamba phasikolo wakhe wakhuluma wathi kubekhona ukukhanya kwamakhona ukuthikho. Khulumisi kukubeka umnyama ashoze kumnyama wathi let it be the light. And it was so. Ngekumenzela ukuthi umuntu onezwi. Ngekumenzela ukuthi umuntu olidwayo. Babazalwane. Ikuphi la? Kamela le ndawo.
Mpumelelo.
Babazalwane basimpumelelo. Babazalwane badlali badla basimpumelelo. If ulidwe uJehova. Ivisho umfundisi engekho. Hothi umfundisi abe khona. Yeah. Hayi ngingizwa inhloko. Ngizwa abafundisi abashona. Ngizwa kanje kodwa you can grow without a man of God.
Amen.
Umunesi. Abafundisi abahamba nathi ekoleni, abahamba nathi etradini, abahamba nathi endlini. Abahamba nathi. Kodwa izwi kaJehova linathi 24 hours. Ngizwa kahle ngisho ngaba ngithi you don't need a man of God, you do need. Kodwa umfundisi mengi yakho still uyakhulu, can grow. Gcwaliswa ngamandla kaMoya Ngcwele. Ushumayele ivangeli nande, wandise ulanda abanye abantu, ulanda abanye ukuba ungenelwe yisi. Hallelujah.
Amen.
Uma uNkulunkulu efika empilweni yami ofika ngise country club. Bathi kuyakusiza ngani ukuzuza izwe lonke. Ulahlele ukuphila ngaphakade. I surrendered myself unto the living God. From there there was no pastor owayikhona eduze kwami. Ngafika esontweni sengithandaza ngesilimi lakho ushele be-entele be-antosia. Sikhadeya liyakhakhasa liyakhula liyahinda. Elakhada baxaka ukuthi kodwa yini elingenile. Kanti ngenwe yisi. UNkulunkulu umoya engcwele engilida. Ngangena imizi ngena imizana ngishumayela. Umfundisi engekho. Into ayimangaza umfundisi isivuno sabantu. Sana ukukhula ngathiwa kabi ngaprofetha ngaqondile ngashumana kanti sengiyaprofetha. Omunye ubaba nomunye umama bashadile 4 years kanti abasahlala ndawonye, bahlala in one house kodwa sebefanja abantu abahlukene in one house. Ngiphinde futhi sebashadile 4 years kodwa bahleli in one roof kodwa bafanja abantu abahlukene kodwa behleli in one house. Babu ila ilu pegale noma pegale for years. Kashumela, kakuruma, goche eso wafiga, emshatu inwa sekana. Owa menu wane family achesi ya imenyiwe. Hallelujah. A first miracle magariso kala essence of Jesus. Kuthek lenda umakpeli wayini. Kwa hlutu Jesus bekona. Umpathu ento zonke. Opetha yonke into wakhuluma noma kaJesus, not even Jesus Christ, noma kaJesus. Amen. Uma kukhuluma noma kaJesus, uma kaJesus wathatha lento, waya kuJesus. Wabaphelelwe wayini. Uthi uJesus, mama ungena ngakuphi kokwami? Akakabe isikhathi sami. Washo lonto umama waseyibhekela le. Hallelujah. Anna ngizwe na. Wasebheka le watshela abafundi, wathi noma ikupha kwenzayo. Akushoyo anokwenza. Noma ikuphi. Umama onokholwa ukuthi yonke into ebisiphuma kule ndodana uJesu yonke into yenzeka. Wakhola umama uJesu ngakasho lutho wakholwa. Hayi phela lento ngisho lento le iyangena ngisho komama. Uma umama engene kahle uJesu kwenza ngisho ingane zilandwa lento yabamba umama. Ani angizwe na. Uma lento imbambe kahle umama idlulele idlulela ngisho kubantwana idlulele enganeni. Uma umama eyibambe kahle. Basho lawo mase umama waseyibhekela le. Jesus spoke to his disciples. Hambani yolanda izitsha, go and bring those chairs. Balandwa ngithi babeka la wakhuleka uJesu. Kwaphenduka iwayini. Mase kuphenduka iwayini ba ngisho namanzi ayamlalela. Imveli yamlalela. Yonke into yamlalela uJesu. So thandaza la yonke into izoma isilalele. Amen. So thandaza umoya wokulinda usilalele. Awu ngiyangizwa na. So thandaza ngisho ne ngisho nento kuphe kuyenza ukuthi nawe uphila uyakholwa. Kodwa kunesimo esingafuni ukuqonda kunesimo esingayo. Fanele sithandaze uNkulunkulu enze isimo sakho silalele isi. Silalele isi. Ngiyalisaba ikholo elinezwi, li dangerous. Amen. Ngiyalibona le elamba enama miracles ilandele imangaliso. Hayi 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 udoti lonje. Jesu la ngakhuluma into ninganisa kumina ngoba ngifuna izinkwa. Izinkwa ngasona izinkwa isearch ngama miracles and wonders. Befuna ukusukuma bebeyishosha bangabona befuna ukubona ukuthi nisa lenxane lezo zinto nini. You don't love me. But Peter respond. Wasishiye konke thina Nkosi. Nami kuphela yakhona will follow you. Akekho ngekumenzela ukuthi umuntu oneswi. Ngiphinde futhi. Ngekumenzela ukuthi umuntu lana oneswi. Ngekumenzela ukuthi umuntu oneswi. Funda izwi. Sithandaze funda izwi.
UJehova umalusa.
Ayi babuyisela eprimary esikoleni sasefunda ngama verse bacathi verse lasesikoleni. Aba manje abasalazi le verse zokuchat how powerful this verse is. Zolizwa powerful. Ilodo ongafikilele isuma kulona labo ezenhlangano. Leli nje ilodo ungathatha kancane. It's very powerful word. Very funda ngichaza.
UJehova ungumalusi wami.
Jehova ungumalusi wami. One uDavid uveza ukuthi uyalidwa but ulidwa uJehova. Njoba namanje silidwa moya ingcwele. Amen. Kunemhlabeleni sengukhohle ukuthi sinawe lapha singaleso besinawe. Lithi lelo culo lelo. Hawu kusise uyalazi. Yes, iqala thindisho. UJesu nathi ngomoya la. Kepha ke ngale. Yebo bayithi. Lotuma isulu lingene uJesu umuntu onesi. Uthi David izwi lakho it's like a medicine in my bones. Izwi la is the word it's like a medicine izwi. Lifana ne discipline njengephanado. Izwi umunezwi nephanado. umfunda izwi likaJehova ngisho umuntu omusha izwi lakwazi ukujova. Amen. Musibona abafana izwi uma ulizwi ulidle kahle izwi likujove kahle kunento ekhuluma abo ubona abafana lithi umzimba wami uyithembele kaNkulunkulu ilahlala khona umoya engcwele ujovileke lo muntu. Awujove kahle. Jovile noma ojovile ayumenzela utsho. Noma ujama nje uyamzama umfana uyamzama umuntu ozomjangela ibhana ozomjangela imoto uyamzama ufuna umzimba wakho vele kuvuka izwi kwathi ujove lathi umzimba wami uyithembele kaThixo. Lahlala khona umoya engcwele. Avela bona uboy ayibethi uyangijoja ayiwahlule angijoveki jojeki no bethi uyangigwaza wamkoda umkoda angena uyabhampa ngobunesi ngamenza lo muntu onesi. Amen. Halleluya. Unamandla umuntu onani bazalwane. Uthi uJeremiah eyi bazalwane uJeremiah ukhuluma ngezwi lokuthi linjengomlilo emathanjeni ami. Ubiza ukuthi izwi liwumlilo emathanjeni. Umsebenzi womlilo is to consume, is to destroy. Ngama izwi uma ulifaye kahle ngaphakathi ngaphakathi kunalo baba lo kunalo baba lo kunalo baba lo kunalo baba lo man of God abaqala i faith mission. Hallelujah, I love him so much. Ulake enye into enjwe lo baba lo the founder of FM wakwa test abantu ukuthi egazini lakhe ngehlala isifo abamjove ngesifo. Isifo abamjove ngaso abamfike ukhona isifo sasikhona the time but ngijovene isifo ngesikwazi ukuhlala egazini understand lento uthi izwi lakho Nkosi lomlilo izwi lomlilo lento ka Jeremiah uthi izwi lakho lomlilo akuvumi noma ngathi ngiyaleka liyeke kulomlilo babamjova kwa wathi abafake ama microscope akhona kubuye kwabuka i disease ifa ngoba utshalo umuntu olomlilo angangimngiswa kahle nami. If you jove kahle ngeshi nikujove kahle kufiza into la kuwe hey segazini ingakho busu kholwa kahle unalo into ukuthi hayi thina kangcobo sinje hayi thina kangidi sinje hayi thina kamzobe sinje hayi busu lo Jesu kunezinto ezifa uma kuthi aduthinde umuntu ongaxolisi kubona lawo lisuthi hayi dawena ngonile kodwa I'm sorry ngoba ngifuna ukuqhube kusho umuntu onesu ngoba ujove kahle jove kahle. Tatungidi eyochandaza la entabeni cho wathi bethu yachandaza lapha entabeni khona khona la ngakini Maritzburg ngakini wathi chandaze fastile wathi saguqile ethandaza wezwe kukhona into emshayayo la esinje cha esele dimshaya ithi cha ubaba ungidi wabekezela lento ungawavula amehlo qhubeka uthandaza eshawe yinto kanti shawe umuntu onesizwe ngamnandiswa ngakho. Yathi lento oqhubeka uthandaza amehlo ungawavuli waqhubeka wathandaza leko shede keteke mabukhodo siyada katakata ila bo shede kodo mite keteke liko poto shandi kate lipo kodo shanda katakata rimasha yashaya lento wathi sayinyoma wathi wawavula amehlo qhubeka uthandaza liba khashaka rako shaka katakata liba kodo yashaya ito haka wathi wawavula amehlo umevula amehlo lo tata lo akeke eBhayibhelini ubaba ungithi nje ogishimene evangeli wase FM ogishimene evangeli wagcwalisa lagcwala ukwazi uNatal agcwala yonke indawo wathi umethu uvula amehlo inhlwathi isibunile ubisha umuntu orongi angizwa hayi inhlwathi imamba awukabange into ikushaye yabola yabola inyoka yabola same time yini yabola isinyoka ukuthi watata wengagcwele imangaliso uyigcwelise wengagcwele indaba uyigcwelise ngekumenzela ukuthi umuntu onesizwe ngesikhathi ugovernment evalise befuna bentenga ntenga ubente weak Jove waya ngokwazi le COVID usugula njalo ukhwehlela yaphasha phasha season season bikuyakhala nje into entenge entenge no Jesu wakho ukhala ngelimi rabasha very weak because we have no word fundiswe thandazi vela sakho mama banesi abazoba njengomama Dokas washona washona kanti lo mama adenza kahle Kwa kala bazalwane bobizwa Peter bathi akakwazi ukufuma manje umama uneso. Because kwa wenza izwi kuba ukunikelela abantu yizwi. Lo mama she was a giver ethungela abantu umthungiswa ingubo, athungile bonke abafelokazi. In the house of the living God. Bakala bathi uyafa nomuntu owenza kahle. Ngomuntu owenza kahle kahle. Hamba ngiyangizwe na. Kwalanda uPeter eshumayela, wabuya uPeter weza. Uma efika uPeter Dorcas vuma. Dorcas stand up. Dorcas vuka, wavuka waphila esefile. Hamba ngiyangizwe la ungizwa ngihlaba ngithi. Ngiqhindele noma ngigwaza kakhulu. Akafu umuntu owenza kahle. Akumenzele ukuthi umuntu onesi, funda izwi standard.
UJehova
umalusi wami.
Angiyukweswela.
Uyangilalisa emadlelweni aluhlaza.
Uyangiyisa
emadlelweni aluhlaza.
Uyangiyisa
emadlelweni aluhlaza. Ayeye, kathi uJehova. Ngayifunda uphinde funda kahle ngeke.
UJehova umalusi wami.
Jehova umalusi wami.
Angiyakweswela. Uyangilalisa emadlelweni aluhlaza. Uyangiyisa ngasemanzini okuphumula. Ubuyisa umphefumulo wami.
Hawu hawu. Uthe sangilalisa bese uyabuyisa umphefumulo. Uma kuthiwa ubuyisa umphefumulo, mfundise ngathi into elokanti akusindele uyakhuza. Mhlawumbe uzongena e-taxi ngathi i-taxi i-taxi ebizwa ukuthi ngathi ungagibeli wena. Nakubuyisa, ikubhujisela kubuyisa. I remember sand ukusindiswa kwakhona enye igroup engangihamba nayo abafana ngoba sisabafana bagangile elokishini. Amen. Sigangilela kodwa namantombazana siyawathanda, bavele abafana bantshontshe imoto futhi abazenza igebenga abagangayo namantombazana abasali. Amen. That day, ngoba uJehova uyakubuyisa ubushaba, uJehova uyakubuyisa, ubuyisa ini? Umphefumulo wakho, uyakuphuzela. UJehova wangithanda kungasindiswa mina. Kodwa uJehova ngithanda. Uma la kwaplan ukuthi angene kule moto le kuhanjwe kuyontshontshwa imali. Savuma ke nami ngasezixane abafana bakamashu. Hayi siyahamba saphala kwaplan isonto lonke izothatha imoto le kuhanjwe kanje ngene emoto ngiyahanjwe yami. Hayi nami ngajabula siyahamba ngasabisa. Ngosuku langolohlalo mzwane ihanjwe yapaka imoto kuyontshontshwa ngangena. Kwavele nje okunye kuyintombazane engithanda nako kusancane kufunda ograde 10 akuphuma. Ngijwakaza ngane encane kuphume kubo umine ekhala ngempela hayi lo msangano wamakhaya isho mina ingane serious ingane nje efunda ograde 10 grade 9 ayivele ihamba iphuma kubo nje noma kuthiwa kuyaqoma ngenzeke imistake esikoleni yabo ngwe break kodwa bekwabuye ekhaya kuyagada la kufake kwashishethi la ekhaya fake kupheke la ekhaya umaka kudedile kambe kuzula noma akusibona ebhishi sekhaya la ngeke futhi ngane ntombazane kushawo 5 6 ayise ayikho ngaphakathi akusona ebhishi into enjwa abazali besikhathi simange songasebenzisa ingqondo terribly wrong. Amen. Chingana uyiphi ingane la wo 8 uleka mngana uneshwe ingane athi kamngani wakhe. Mase kuvela isisi kodwa nkosi yamzanela ungenzana uwena nje umuntu wrong wena wrong. Umuntu wrong kakhulu wena. Ifingane yakhe ithi yodadisha hamba ufucheke ma mambambo na ingane yami uzalela uzofunda la nengane yakho uzodwa okay bazoqala what time? Bazoqala from 5 o'clock okay bazofinisha what time 8 o'clock okay 8 o'clock uzothuma mina mhlawumbe sofika noba bazomlanda ongizothuma umfana wale ekhaya umdala umeke ekho uzoyifika ngizoyilala bengane yakho. You are responsible of your child. Uyilande na uzalele ukhula ewazi umthetho cha umawami umelusi umawami angilida hale zamanje ngane ezilidayo ingane buye ngotshela sobuyile zale kale sifunda imaths hawo nkosi yami nifunda kanjani ade funda imaths hayi usho uthithwa ipeni kube phethe ipeni excess the math awaza te ubuneshwa ngana ngoba amema mistake enziwa yithina boma ngonganaki ngikupha mahala ngishumela izanqatha zamahala service delivery ngamahala ngiyakupha nje le ngoba uzunaki ngoba umaluswe ngani yakho hame nami siyaqala ukusho kuyintombazane sekuthe ukukhula sekufunda ograde 10 sekuyakwazi ukuyofunda esikoleni ngama weekend ngithi ngiyakuthatha ngiyabeka egate umuphuma fona noma uzophuma isikhathi zobe sengikhona kuba kade isikhathi zokutshola wabuzula la emgaqweni hayibo uma ungayilusi ukhona umkhonto funda verse
ubuyisa umphefumulo wami
konke ngishila wrong uJehova uyakulida uJehova yakubuyisa ngithi uJehova wangithanda ngasindiswa bafika labafana ngemoto kwangena imoto inangangena siyahamba kuyophathwa kwafika lokho kufuna ukukrethe ongena mama onomama bangena ngqondo kweza kumina kwazi ngikhale kanti ngisizo uJehova ngalomntwana asiyeke selathi baby please ngiyacela bantu uhle isikhathi namhlanje isikhathi sinaso uma akekho nje kuzobe khona ugogo idayela uGavin begwalogo besiyalala so baby ngeke thube njengaliyeki kanti uNkulunkulu siyangisiza yakhala la ithuza umuntu esiphiswa ngathi ihamba bathi abafethi hhayi ke musube inyoni ungahambi sohamba nawe kusasa hamba entombini yakho kanti bazobethi bayantshontsha bashawe ngenhlamvu bafe asinda ngathi kanti uNkulunkulu njani Bosisa la ntombaza ngasindwa uNkulunkulu akakuthanda ngama kade wena wathanda
Amen
Jehova zamukulida ekulidela kuyena ukuze uJehova kusebenzise qedela iverse imthandazo
Ubuyisa umphefumulo wami
Buyisa umphefumulo wami
Uyangihola ezindleleni zokulunga
Uyangihola ezindleleni zokulunga
Ngenxa yegama lakhe
Ngenxa yonke uJehova ayenzayo ingenxa yegama lakhe noma yini enziwayo nabashumayelayo umi ngaphambi uJehova awuvela ubaleke lapho ngiyazo sangungizwa noma yini enziwa ba if lenkonzo sinayo ingazozo kuzophambi uJehova noma singayeka sasekuseni ngithatha usisi wami nalabazalwane lapho thina sigodi vele sihamba manje dumise imoto sami nonke nigoduke ningabuyi ngesonto ngoba kuthi uJehova ngapha umsebenzi wethu is to uplift Jesus Christ get on if we don't uplift Jesus I don't know what you are doing aba apostle bakudala beshuma ama message out two he is risen uvukile is coming back simple uvukile is coming back uvukile sibaye ngena nje ama message amaningi hallelujah prosperity grace bekuzama wonke into bekumotivate ukuze uthi nomuhle lesonweni wazi I'm living under grace lo msangano ongekho uphuma esonweni uphile igala kaqa uvukile and uyabuya babe baze bashona betshisa uyeza anytime babengazi ukuthi uzoshaya isikhathi uJesu ngabuye wena uburelaxile nje urelaxile uzoba njenga leqemba ade relaxile lo lithali nembezi mase ligwaziwe awukwazi ukurelaxa better akurelaxa abantu beshawu don't you dobe ngeno house to house you sit down and you relax wasikade ngasi nizokade ngakhonza umzalo omdala kanti umwengcela usamuzwa usezwa lutho ngisho uthi uyathandaza kusathandazeki hayi nje musukurelaxa funa buyisikhonkwana mina ungathi nangangivuka ngithandaza ngo12 awusavuki manje ulala ngo7 and uvuke nga10 ngokulathisa ngo10 ayisekho into ekuvusayo ngiyabheda lokho ufana nentombi ezuyishumi lezo5 ezazilazalala ziphila amafutha uzothi sibani sakho kodwa kanti akusekho lutho sikhona isibani kodwa amafutha awasekho bonjula sakho kwabahlebana usuyahleba yahlebeka nje abahlebana uyahleba Baba seba bayachuma labadakwa una uyakhona. Lo sena ishothi athi buJesu ngkhaya. Uyayizona ishoko kodwa uyanotsho. Ukuze ifange bese le easy ukuthi noma inentombi yothwa, hayi yothu bengalali nje, bengalala nlanje. Ncaphe. Ngathi umlungu. Jesu shike sabe akabe, wabuka umuntu wesifazana nomkhanuka usulalile naye. Wambuka wamkhanuka ulalile. Intenzima kanje. Ngitshela le season noma ke simo esinje yabantu abagqoka ikhethe encane abantu bahlezi belala busolo uye kumthandazo hayi bo usekhingeni kakhulu wena kuthwalwe manje amen bafundisa bathwele bonke abantu bathwele so lapho imali makwenziwe imali kasetshenzwa manje kusetshenzwe imali amen inyanga sayiphumela obala zizifresh ayisabi Ngoba challenge agabe kathi umuntu wami ngayilanda lapha landa landa athi ngosibamba la landa landa ugijima nawe egone wazi that they are not they are proud of themselves musu are relaxed away amen fundi face mhlawumbe uzothandaza ngalo nje ngenxa yesikhathi
noma ngihamba esigodini
noma ngihamba esigodini sethu sinobufa angibasha bobobe
Noma ngihamba esigodini sethu zilokufa.
Noma ngihamba esigodini sethu zilokufa.
Angesabi okubi.
Yabonani? Ethe likusize. The reason David actually la verse is noma ngihamba esigodisweni ngikusaba ukuba but for it like an easy word. God abuzo understand the history leya parts would be very short. David uma wakhe nobabu wakhe babe nomthana wabamthola sebe badala. Amen. Uma wakhe ubabu wakhe uJesse umthole kuma wakhe semdala. And wengayitshela ukuthi ulala nonkosikazi wakhe uma ubaba David uJesse. Wabona isisebenzi walingeke emehlweni. Amen. Wakhuluma nesisebenzi wafuna ukulala naso. Isisebenzi amcabanga ngawaso. Isisebenza ke nomistress. Umistress wathi vuma ubaba uzofika ngesikhatsini kwathi on certain time. Ubaba bethi ongena endlini kanti kukhona isisebenzi wayitshela ukuthi isisebenzi kanti uma wazala wakholela uma. Baba David waxoxa lo mama ukholelisa ubaba ngoba asina inkonzweni. Ngakho David athi umama nobaba shile kodwa khona wena Jehova usungamukela. Waphila impilo ebuhlungu la ekhaya uJosepha uDavid njengeveza andlebe. Yabo umuntu othola ukuphingiwe. Ingane ethola kanjalo ingenanja uDavid bengenanjabulo bengenajoy. Abafobo la abanye bebejabulela bethandwa behamba beyolusa benza yonke into hayi bubengayo lusa behamba beyotrainer betrainimpi. Amen. Yibo labade behamba no Saul as soldiers of Israel ba ma soldiers. David bengasoshi soldier bengatrainwanga etrainimpi. But David bekumfana othunywe lapha emagusheni. Uthi ahamba yolusa kanti abazi waba bemthula kolusa bamsondeza noJehova. Namgezwakala.
Amen.
Abazi ngoba engatrainwa as la ngoba ifamily ya David bekusaphethe usona sazi story. So zonke ingane zabafana lento esho umungameli we MK othi zonke ingane zabafana mayiqeda umatrix yahamba zotrain ubusosha. Amen. So usona yonke ingane yomfana ngalesa sikhathi yayihamba iso ubusosheni. So ingane zonke zayitrain ubusosha but not David. Amen. But the train was the government of the time was about saving under Saul and soldiers zika Saul. But David wahamba wabekwe hlane njengento useless egadana nezimpongo egadana le nezimfu kanti wabe menza into useless bazomhlanganisa noJehova.
Amen.
Ingakho and bebemthumela endaweni esabekayo how because kunendawo ethiwa iJericho neJerusalem. Kulendawo ehihlale lapha eminyama lade kuphoswa khona izimvu. Amen. Zibeyiluso aphoswa nakhona ubaba wakhe noma each and every day ifamily abafowabo bebefisa uDavid ngathi angangabuya uDavid abuye. Abeluso banga lesa sikhathi you don't know let me tell you history. Sometimes buyolusa bukuhamba a week, 2 weeks, 1 week, 1 month, 2 months, 3 months. So uDavid mhlawumbe asende uyolusa kude. Amen. Mehambile uDavid ehamba mhlawumbe olusa kude. Bayitshele sisiphamela ukuthi ngeke azabuye avela kubuye lo mfana omhlanu ompofana. Kanti uDavid ngobuyaluswa umama nobaba bebefisa afe kodwa angafi nesandla sakhe. Umama bengalizwa uthando lo mfana wangu ba ukhulisa ingane ethumiza indlela. Akakwazi ukuyigona bathiwa lengane uyithathethe. Mhlawumbe uthinti kanti umama azangathinti. Ubaba uthi akusiyone yami ingane. Because angazi nimthinte lo mama lo mfana angazi uyisimwa kanti so bemnigletha bamsondeza eduze kwaJesu ngoba njalo elesikhathi abantu bengafuni bekunigletha bekurejecta bekunigletha bakusondeza eduze kwasibabhana uba ungafunwa usondeza eduze kwaZulu ithi ibhayibheli wabampofu wabampofu kuze siba rich aso Isaiah 53 umuntu obhlungu he was rejected azomunye usabe yigugu usabe yitshe elalahlwa ngabelusi bayo umu rejectwa okwazi usondeza eduze kwaJesu amen ngiyena
amen
funda la verse ke
noma ngihamba esigodini sethu ziloku
uma thi noma ngihamba esigodini sethu kuthiwa le ndawo it was between Jericho and Jerusalem kwa kuyindawo othi udlula kuyo into ehogi la uyinyi ukufa yilakho la bufunda hle kuyindawo kuthiwa kwakhona umuntu othile amen wase Samaria mkhumbule o wase Samaria owabona indoda ethile yasuke Jerusalem iye Jericho. Sikhumbule isitori yalazi iphephe. Ngizikhumbi iphephe. Ya thiwa this man moved from Jerusalem. Uma khongeje Jerusalem is a place of God, it's a city of God. It's a place of God. Lahlala khona uThixo, lahlala khona abazalwane. Wasuka ekholweni wasuka abazalwane wehla. Waya umthetho wakhe waye Jericho, but iJericho it was a cursed place. Kwakuyindawo eqalekisiwe, but kwakuyindawo enamamuva enenjabulo ekujatshulwa khona, kuhlala kusha amahhashi udonga lakho luthiwa kwakuyindawo yama-competition, indawo yenjabulo, indawo yevalu. Bona kuna iy'ngane zethu bayigijima emajeriko zihambe zimaklabhini. Manje amajeriko adwele kudanswa lapha, kuthiwa khona upiro lapha, khona uba iy'ngane zethu igijima ey'ndaweni ey'fana njengalezo. Kodwa kuthiwa lo wathe between Jerusalem and Jericho, in the middle wafika abantu bamshaya, bamgweleza, bamphutha konke, bamshiya undoda engafa anytime until kufike umsamariya onamandla. So uDavide bejwele ukulusa kuleyo ndawo esabekayo. Amen. Befisa uDavide agcwelezwe afe. Funda ivesi.
Noma ngihamba esigodini sethu.
Uthike ngoba behamba kulanda uthi, uthi noma ngihamba esigodini soku sethunzi lokufa, le ndawo inethunzi lokufa, le ndawo ngafa noma inini, kule ndawo there's no peace. Uthi noma ngihamba khona, qhubeka nevesi. Angesabi. Wayengasabi. Ngokuba wena Jehova unami. Umenzele umntu kaJehova. Umntu kaJehova umenzele utho. Uthi umnye ubaba weshumayelo eMaritzburg ufanje ekhaya lasemafama. Oli shout, fake esakile, fake emanzini. Uthi alibona libuye after 3 days iphephe. Le nto ayisho ingani. Unjalo kumuntu kaJehova. Akazi usuzanywe kangakanani kodwa ubulawa usalokhu uphila. Baba bathatha bakuthakathile kodwa lokuphila. Abantu wabani uphuma stress. Sokushiya boyfriend that we turned. Ngizani singani. Uyithandi vele ukushiya. Shawe stress, ushawe depression, uzathi ngathi le HIV awunayo ne stress. Jesa lokuzalisa wakushiya. Ne stress, bese stress yabulala. Muza kuyimeya dikhala nkosi yami. Ha nkosi yami siya meya une stress manje. Stress ne, main stress. Stress yabulala. Ufunde incwadi yaMateyu isho wathi do not worry because worryness it brings stress. Khathazeka. Kulethi stress. I stress there's a depression and you'll be depressed and you will die. Hallelujah. Asizayo sizothandaza. Ngifuna kunibuyisela kuJehova ukuthi sonke sesikulunkulu is our first day. We just want your word. Sifuna izwi lakho. La le ndawo sizoyidla ngeswi. Lena ke le ndawo le ayifuni le ndawo ifuniswa. Ngikhuluma ngikumala nkulu ukuthi le ndawo into eyifunayo le ifuna izwi le. Ifuna abantu abashumayela izwi. Abantu bakule ndawo bafuna izwi. And izimangaliso zalazi lothe zizolethwa yisi. Ishoshe zosuka ngesi. Ayifune mdlalo, ifuna ukukhuluma isi. Kuqhuma ukuphila. Ube njengala madoda. Amen. Asencwadini yezenzo. Amen. Athi igolide nesilver sinalo. Kodwa egameni lika. But look at us. Gold and silver we don't have, but in the name of Jesus, Sugo Mohabe, Yobero Peggy Maloto, Nanana, Ugolite, the Silva, Casinano, Cotoconani, Lina Jesu, Sugo Mohabe. Clean a Macagana. So we don't have in the place called Beautiful Gate. It's in the presence of God. La wanga ngena wakona abantu abawunyonga babu unyonga, you were rejected. Ulahlwa ngaphandle. Le ndoda ayi ngoba he was just a beggar. Ukuthi ayinga qualify ungena phakathi. Ngoba if unyonga wongavumelekile ungena phakathi, that was history. I-condition yayo yayenza ingavumeli ukuthi ungena phakathi. It's history. Because boy, the Sunday talk about meeting, you know, I shall pass our sense of church. We are very powerful worship. What to me succeed is you know about that. What we are meeting. When you also tell. So if you say about tell, don't tell. But what meet? And don't show that what meet. What we meet at dance, we go ship. Sabo muni wa call use the suit. Toda man jaga mo ingwele. Agasha tiri ro mama na unenga. Na kot na what meet. So if you don't know. And so, coach, you then never to the Zali, they got the NSP or with phone gab. Have I made? I boom. So now, I went there and went there and when you eat chocolate, then I've women getting apart. If you don't young, maybe I was a good thing. So, figure about bomb chandas. Go about the bomb chandas, but so some shit is on young. But when Spencer is disordered on young. Amen. For the face in Tanner. Funda lauti noma ngihamba esigodini sethu bawufi.
Noma ngihamba esigodini
sethu sethandaza. Noma ngihamba esigodini sethu sibekufa. Uyabona kuDavid emganeni bakho wehlabo yithuthu bekufa. Ingakho kuthokela ilanga kwaqhamuka ibhere wabamba wedwengula waqhamuka elawo wayibamba wedwengula ngoba evikela izinyane lakhe noma likababa wakhe izimvu zikababakwa. Ngiphinde kahle lengashishisa. Yama vele ukushoshisa kuyabhayisisana. Wathi ngikhulumela. Wathi salusile. Kufika nje just iphele isibani. Sizama ukubamba okuyichwane. David wavela wacazula. Wathi awukwazi ukuthinta into yakababa. Ngoba ngikhuluma ngomzalwane uunderstanda uthi who he is. UDavide laba bahambile bayofunda ngoba into eshow uMK ukuthi wonke umuntu uzwa kwimilitary. Bambi bafu abafo bafundi kan lo ufundisa uJehova himself. Ngoba nathi samasosha. Adlala uzuma nathi samasosha. Uthi samasosha kamoya. Samasosha. Sikwazi ukuvimba izinto kuzonakala la endaweni. Ingakho indawo binomfundisi uNkulunkulu. Yabo bawaletha wena la akulethanga for no reason. Wakulethile ukuthi wozovimba uyisosha la kule ndawo. Bathakathi bangakwazi ukumuva. Yonke into ume, ume la. Umise lakhe iota abathakathi bami ngoba sikhona iota lakho. We are the soldiers of Christ. So, bumzalwane, that's what you are. We then lala, we lala, lala, lala. But I don't want to talk about it. I don't want to talk about it. We lala. Umuthandaza udistemba zonke izidathakathi emakhona wena. Wazibona uzo awuzondwa ingoba wena wenza ngamuviki. Nokwa masatha lizakuphuma ngake imbuku zakhe khona wena. Amen. Hallelujah. Kodwa bungayazi position aku ease. Lusasa nadlale ngoba uyalala. Uyakhonde into elalayo, lala ngo 7 uthi uvuke ekseni, uzuqa uzushive. Abantu bazi ba ave befundile. For umntana le 8 hours. We need i rest end. Kodwa usazo rest intende kabe emathuleni. Usazo rest ibhadi into uthana isisebenza for 3 years. Rest. Amen. Abantu abazalwane sebengasafuna ukuthandazwa. Siya rest for rest. Hayi buwe bazalwane. Kubi okwazi ukuresta ukubi kanje. Abantu abarestile kukubi bayakhala izwi siphuthu. Buza ama politician they are crying. Kalipa. Iproblem basuye ba rest. Kanti kukumbi. If bebazi bekufakishwa ama billion kulo abantu amafood ukudla kwenziwe yonke into kunele abantu kwizwe emasontweni sinelwe ngama tax ngicabanga kuba ngeke tax kuba ngeke nge tax bengizovotisa ntshabazana bami nonke baze bami votani i tax yebandla ithenga kusibanyana hey awukwazi ukuthi labafundisani kwalutho bese sizofoda sizovile sinifaka umkhonto. Aw rest nje ukukhona unga rest. Umzala ka rest ngoba uzo resta gcina ama demon edlalela kwakho. Bisho ushadile aw rest. You don't rest. Ngoba yile ndoda yami aw sisiphamela ngisho ushadile ka rest. Buza umfundisi ushadile aw rest. Achaze ubushadile aw athekwa. Amen. Hawu ushe nokosikazi wakho umnandi ubona intombazana igulise ugule ushadile. Amen. Noma kugula umama, uthi umama la ekhona ugulani wena wazi umama uyagula. Uthanga umfazi wenkomo zama hayibo uyagula mama limene kodwa wena umuntu ethandazayo uNkulunkulu uzokuvusa umama uyagula umama uyahlwitha ngisho ibandla bomfundisi wakwazi ukubona ihlwitha siswa kuwe ebandla lisenami leli ngisho ukuthi uyabizwa lifakaza bazange ngiyambonga nje uma kuhlamba abazali bami ngiyese abazali bami mhlawumbe kufakazwe nombono ngiyambonga abazalane yazi nje ngiyashoyo ever since nje unduwe ngibeke izandla umfundisi unduwe nje nceke unduwe impilo yami irajwa bo awu leli bandla kusasilwa leli amsekuli kanduwe bengithi umile umalusi la akasabongi lutho mfundisi onje ubayosha igama lakho mfundisi ishi igama lakho mfundisi okay Musa okay buka Pastor Musa labazalwane laba instead ingabe uthi ngiyambonga uNkulunkulu owaletha ubaba Musa uPastor Musa empilweni yami khamba kahle enganeni zami khamba kahle emshadweni wami khamba kahle empilweni yami yena mzalwane esithombeni sakhe uyivezela uthi Jakes ipicture yakhe iprofile yakhe ngisho ma status akhe buje wabheka kukhona othi Jakes awukho wena kodwa uphila ukuthi rakhasha akathandi uhambile uhle nekhole linga engekho nawe oya la kumabandla amaNigeria ngidlonti umnandi echa uqa isumuthi ngakho libani kodwa ubuye khona uzobona bazani ngiyabonga I thank you for a man of God ubaba wenze ukuthi ubocala ubaba wakho ushubela rakha lokho edetile kuba na press abafundiswa ayifuna no motivation encane ukuthi basanami babami ngathi ngilusinga nanti ngilusinga ngathi DJ singabe ziyanyuka zami zepesha kubabazi senam lokuncoma umama mahlabe umama mahlabe hoyibo mama mahlabe unezingane zakhe ayithaka mzwane efezulu uzoma asho ukuthi izingane zakho ipha uzoba ungekho wena yobula kumina nami ngithi ave ngiphathile kambi lo phathe kambi kapi ngenze jonge izwi abazali makufika guest speaker abanikele kakhulu makukhona wona abanikele ngeke ngibone banje ngenkonza kulona makufika guest speaker kuthengwa amanzi amajuice mawuyisande khona mina ke kodwa zila ngejuice angisho nasitomlo bekatazela sisi ndibazi sino katazela sona angisho mina manje ngize ngithule nami uthi hayi bukusi yami ipha nomuntu ohlambe ngengqondo ingqondo yami ihlambe ngiyabupha ngithi umuntu Yesu ngiyalazisa ukuthi uthi siyamazumelusi siyamazumelusi siyamazu baba wazo siyamazu baba wazo Yena ozibona yo ozibona yo ozibona yo ozibona yo ozibona yo ozibona yo uyazazi ngani zakho awazi bomeli singani zakho ngawazi na ungazazi ngani zakho there's something wrong haleluya awazi ukukhulekelwa yimina la incoma abantu engabazi there's something wrong with you nabe iphutha kabla ukuthi ubaba uMusa nimazi ngokuthi ugqokusa isiba wesithathulo hayi nami ngashokeka iphathi uthi siyalimazi uqoka ba hayi hayi ngabe ngishoke ngabe ngibeka imic it's probably as gone to be senda una wrong ungamazi umfundisi wakho ugqokusa isiba wesithathulo hayi phela bese ngiyakwishuti ngiyakunye indawo ukuthi futhi ungadlali ngempilo yakho ukuthi ha usebenza kahle ikona ukuthi uthi ungabusiseli ikona uzomiswa yilokho awunikele ngoba umuntu enemali awunikele ngoba usebenza kahle unikela because it's a protocol it's the way ukuzibusiseke nabantwana bakho uyalifuna igama ukuthi umfundisi asi uNkulunkulu akubusise uyalilwela awazi ukulisha umfundisi elambini ifuthi unemali udla kahle usebenza kahle unamathenda uyayifuna into yini engayenza kamfuthi umfuthi unamathenda yonke into ayikasona lutho oh awuthi kuvukiseni ngihambe ngiyokwenza ingadi yakhe uma inengadi ukuze athi bawenza ingadi la uthi ayenziwe mina baba uNkulunkulu akubusisa uthathe sibusisa uyasilwela athula nje bese khona into ejulile
amen
awulazi awuyazi shibhedeka kakamama umfundisi mhlamba baba mhlamba bangazomazi uma umfundisi yazi kenzisa uma umfundisi akaziwa uyasizwa nengane uthi ngathi umama akekho mama kuzona khonza nami kodwa udla umama mahlaba kodwa ukhonza nami akadlile umama kwakho ubothe bazana ngazi ngasebhadini la ibhadi lodwa wena waziwa nje umzwane kushoniwe akumzwane kushoniwe uyasiwa kubaba wethu uyeza ushoniwe mina ubaba uyeza kushoniwe ke kushoniwe noma ugula baba ngiyagulela uyaziwa gulu yasi. Kodwa lokuhamba nje kahle bebadlana ndabo. Buka iTV, look at channel 334 341 Josme Chidi Chase Spanba. Hey, ne sambule is strong. Baba nje lokho ehaza ha babu wakho. Babu wakho ehaza njalo. Wani kuzi wani izinto ehazayo. Iyona enentuza, phela umfundisi unezinto zabantu. Yabona nje into zenzi zonke la zikubaba wena zikho kumina Xhobo. Mina mhlawumbe ngizokushumayeza, I'm here to inspire you, I'm here to remind you ukuthi go to Christ, I'm here to remind you don't forget who your father is.
Yeah.
Amkhosi ubenusi. Akhosi. Ufuna ibandla lande, futhi izimvu azandiswa umalusi. It's a wrong move. Ziyazandisela zona kwanda. Busisi siphamela thing umfundisi lezinsizwe abantu bonke abasindiswa ngoba banike inamba yakho la busisi bafonela walala take a time and call these sisters ngishado ngithanda ngibeke ivusele lo mina ano ngibiza manifuna mangena ku house uzolenzela ngene limisi ngoba ilaki landa khona abantu Jesu ayishezu landini nafuna yodwa lahlekile ngona ngibiza uzolifundisa ukungena emzini abantu singashumayela sishumayela uJesu emzini womuntu abasindiswa emzini womuntu azothatha futhola 5 ithola baba wakho noma wakho ingane zakho nazonke zivele ngene 5 Sunday umzimu umzodwa kodwa akwazi ukuhlala nabazalwana manje angenawo ukuba nina nifunde lana abanye abantu bese khonza wena ulenduke ezweni into yami ngedwa le and ufise ngcwele kabi ufuna wena ufuna into yakho wena ngcwele wena nje wena wethu mbonge u Jehova phefumulo wami mbonge u Jehova phefumulo wami seka uno chest obuyingcwe abaza ayimile lapho ibadlala abantu noma umuse lesiyo it's your duty umsebenzi ukulanda abantu izimvu izona ezandisayo yakho sasogqoka isiqhoko umamba noma usisiba bambongo mamkomo wena ofolanda abanye onkomo cwele cwele cows in the church ungajabulisa into esonto ufike wedwa nake lilandela nake lodo hayi tusha abazali abazali instead ngabe sibemeza kakhulu fa sibebona izandla bambozala
amen
tusha abazali ukuphathela ubuhlungu bakambe isikhathi ngeke umuntu osindiswa ngawo and it's easy to leave the church uba akekho awuna ingane esontweni kona bune ingane unomuntu omzele na ozale uwepha futhi buza lesonto ingane akuseya yakho ukuthi uzalwe mina buza le ekhaya ingane akuseya lapha kulo buza ungazi wabufakazi uyabona nje ingane zama unangane esontweni ebandleni nje kumina lapho mina umama mina ubaba umama umama abane nama sons and daughters ukuthi lese ngibiza ngomfundisi lo sengibiza ngomsenonkosikazi uba but they are my sons
amen
ekhaya ube ingane until you die noba the call ubaba unkanye sibuya nje umfundisi wakhe la isubmitha ngoba like kwakho nishu ngoba ebeke lenkonzo yokuqala ufikile engazo efika nje utshewa indodana ngikhona angishumayi kodwa ngikhona msebenzi kababa ngikhona indodana yenza inkonzo kodwa nje ngikhona msebenzi kababa amen wish abe khona babo cha baba ukhona naye besho bazalwana ningibona nje ngiya submissa e upper room babo wami uhelter cha uhelter Peters hatha nje mazi umkhulu wenu bekuthokufikela la yonke into ime nanga umkhulu sephasi kwethu lo muntu wazalwazalela ubaba amen wazalela ubaba wethu lo shumayeza uJesu ngaba sinje ukuba akazange uhelter avuma ubizo amen bese ubaba uMusa ngithi ni right ayithathe leta vume ngoba nomuso uvumile ukuzala benganqaba ningi nda futhi egoli ngisine kakhulu nda uthi awazi ngayo hlale lesowethu kugcwala inqaba abantu but you have chosen that because of God abahamba abazali bayozala ifungazale ngifesi libeka isandla
Ula dumamba hambo nje. Nomambe lehambo labadaka utshwala hlo ulale tetaka utshwala week. Pelo uweke utaka utshwala uthoze sontweni umthengele ubhiya afike sontweni uemva kwenkonzo zokunika ubhiya. Hayi mina abantu abantu ngibalande kanjalo in my church. I'm telling the truth. Ngizokuthengele ubhiya after church. Afika hlale. Abanye ngiswala ngeba from bangabemitsa kubemiphilis. Ngathi ngakade ngibemiphilis before ngibemitsa ngizo utshwala ngenza izinto eziningi before. Ngangiswa ngiyekubona beyikhulu behle besagema labe yigebeni bami sizama 26 ka. Hey masha kanjani izo lezo mathi masha kanjani mina yizo khona nangempela uthi hayi cha yizo ndodo mfethu manje yithi ngichaba mfethu ma brother ngizenge kunye la. Ngizonishumayeza ngoJesu. But mfethu indaba lo ndodo yalende siphambanweni mfethu. Ngithi hayi lo ndoda leyo mfethu inento ethile. Ingiphathisile manje. Amen no cash la no petho ka khesara ngoda ikathi uvume nje ninginike ithuba 10 minutes shumayele amen bese nginishaya 100 rand chama please out 2 we cha uthethe ungawuthatha uthethe yawazi kahle uthethe ngikhumba iswe wani uzobatshela ukuthi uNkulunkulu this is what God has done uNkulunkulu size mina ngihamba nani mina liyangaza ukuthi ngihlala nani ngiphuza nani ngifeba nani ngidakwa nani ngitshontsha nani yonke into ngenze nani uma lithi uJesu angikaze nimbone buka la kumina if uJesu 2000 years ago angizange nimbone mina ngimbona la kimi ngimbona lapha kimi ehlathi inhliziyo ngimbona lapha kimi ehlathi inhliziyo yami babuza amajita ubona phi la ngimbona lapha kimi ehlathi inhliziyo ngimbona lapha kimi ehlathi inhliziyo yami libuza umjita ubona phi la ngimbona lapha kimi ehlathi inhliziyo ngimbona lapha kimi ehlathi Yeah. Sengempela sakubona kahle mfethu. Sakubona ma brother ngonga nje we. And siya khanya nokukhanya. Hayi lento yakusebenzela kahle. Hayi kanye yakusebenzela. Usoze washado nanomfazi. Khanya mfethu angayitshesha ubone weba nemoto. Unanomuzi. Jesus. Umfazi azabe uthisha wamthathapi. Bese ngiyachaza. Mfethu. Akukho kunye ngaphandle kwakhe. Uyena lo ndoda kale ngesiphambanweni. Yaphuma izandla athi kufisi. Hawu mfethu. Lo Jesu wasisa mina nana ngamsisa. Hallelujah. Lo Jesu othande mina ngihamba nalo angikhipha. Nani lo Jesu angikhipha. Ngisho akhona amandla segameni ka Jesu. Mfethu uyangithanda. Basikoda ngempela uyasithanda ngisho ngempela mfethu ngicela unibeke izandla. Baphamis before ukuba izandla ngiyangithanda ukukhuluma manje ngiyabathakatha
okay
yeah I was training my brother ethi inkosi uJesu inkosi uJesu siyakwamuke siyakwamuke bazosho 100 rand la kanti kuba elindi 100 rand amazwi abakhuluma ayangena kuyena
hayi inkosi amen
uMkhristu uJesu but amen 100 ba amazwi mthi uLazarus beshumayele evangeli enza yonke into ungabalala kanjalo bazowashada wathola umfazi asebenza asiyabhamba ngicinini but anyways fine banjalo phela umsiza abe right aphe bese right ngabe sabana ndaba say right kodwa at least Jesus done something unkosikazi wami umfazi wami sine ingane ezuthwe sithole emshadweni 5 engitshele before marriage kuyimanje uyena osele ekhaya umfazi wami ngamlanda ngishibeka imvuselelo eduze kwase tavern eceleni bashubayela ivangeli baseliswa abantu bashumayela ivangeli baseliswa abantu usona ngimeme ngalo kwakufika uNkanyiso umfundisi wakhe inkosini babo wakhe ezoshumayela inkosikazi lo ngaphambi izandla hayi usandla wasiphamisa ukushumayela uNkanyiso kangade ngimsebenza elokhu ethatha imali yakhe ngiyibeka imali la ngimkhulekele ngithi kulo uzokusiza sisodaka utshwaya sihamba isidawa sami kanti umfazi wami aseshumayela uNkanyiso lo ngeshumayela vele wakhala phamisa izandla uthi uyamkhetha uJesu uma ningele uJesu hamba ukuze waphindele egoli sala lo sisi nomkhulisi wabo wabe woman of God is time goes by ngathi no tjana bese kumfasi namasho sinakhala ingane siqhubeke siphambili zange ukuvezela ukuthi umsebenzi wenu kuzala akusume sesamfundisi Mali ngithi ukuzala kuzokumfundisa. Futhi ubuzele umuntu awubhampa uzofazi ukuthi ngibona sengizela ingane ezothu mangcobo phamisa uzale mina ubhampa la. Ingane ezala buzale lekhaya ingane zami nje. Zala bese uyakhohlwa izona ezami. Ngoba lokhu kuzenze zakho sobala mabandla awuthula. Soba linye ibandla kaPaul elinibe kaPaul. Kusa basamazwe baba uma ngithethile la bese utshela uyangithethisa ha futhi uthethisa vele ubaba wakho kanti mina uthethiswa yini ngizange singale ngathethiswa emakhaya uba uthi ubaba uyathethwa umfundisi uyathethwa hey bo emakhaya akufani ngini ubaba wakho umbekezele isango muphe hey ubekezele yini onje ahamba la lesango mikini hamba bekezele yazi kuna umama ababekezela utsho ukuthi ekhaya ubaba uyathakatha ubekezele umthakathi wamshada ungazi ukuthi umdudu etwele Noma abakhonza abathandaza abakhonza ukuthi uthandaza into eyibhade sonke into ekhaya. Ufica lati lokuyisiqhatha idlali. Imile bizo nje indoda yakhe. Yamthanda uJesus bathi indoda imile. Ngeke uyiyeke indoda yakho. And sit dead do your part. Ngeke uthi Jesus azahle ngoba busa ukubulela umbulela. Ngokuthi umsheshise uNkulunkulu uze usumbulali. Mthatha inkosi. Uzubiza umngane wakho uma umadlamini lapho uma uMankomo lapho. Yeah, Mankomo asivumelani Matthew 18 verse 18 and 19 uma babili bevela ungathi bavumela kwa phambanisa ivangela uthi kube ndona bakulani port of view uma injalo bekezela bekezela ngoba awukwazi ukuthatha nomunye umuntu esaphila cabanga ngoba uthatha omunye esaphila uyaphila noma vese abantu abafuni because that's the bible and awashinayela mina kuphela bavele mina angondlo umuntu ngisho umkhonto wangondlo ngisho uChrist nje Ngizo Jesu yedwa.
Amen.
Amen. Amen. Sipolitika ayingonzi lapho ibandla inkoni ANC koni 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 imkhonto sanduyifike lapho bazojoja ingane zami yade zaba khona. But no is fine ingane zami kenza ukuzala ingane lapho ka nginonatsasha no Samuel. Unatsasha uhleze shawo Samuel. But yaphuda Samuel lokushawo manje sekunatsasha ushalo ngisukho beshaya. Namanje ke thay ingane zami zihamba kahle zenza service delivery. Azale ezinye ingane lezi ngane seyijoji ingane kodwa zonke ezabo mina ngimile nje umsebenzi womfundisi wapartment awu chem nalutho ngisho iFF yabekezela inkathi esontweni ayithule yabe umfundisi nje awu lo ingane zakho sonke lezi buse esontweni ushumayela uChrist kuphela mayijojana ijojana ithulele ngoku ushumayela uJesu yabekezela ijojana ithulele shumayela uChrist nje umbaba baba ingane zakho zonke njengoba namanje esontweni kunjalo khona abafe ba khona abadawa khona abaphilile engcwele khona uyabekezela busa umfundisi akumntobeza umfundisi yazi esontweni ukubekezelela umuntu bazathi akafuni ukhokheshumi lo afuni nje ukhokheshumi umile and uyazishuma izona ezokondla as a man of God kodwa mzane gule ufuna uPetrol uthi wazom attend ngithi yabo ngoPetrol walo ubukhokhi phela uma unishuma ungayikhokhi zikhokhwe lusisi mzane ugula ngithatha ukuthi imali kalo ngifaka upetrol ngiyopheka wena udangerous udle imali zabantu echurch kodwa uyabekezela ingane zakho uzokwenzani funda ivesi ngiyakulapha nje kuba ngiyabona nibandla labazalwane sohaza kusasa uma kutshitshixa mengafuni ukuthi uThixo ufuna ngiqale kaba sizothandaza vele kodwa ngikwazi ukuthi by Sunday ngizobe ngicela umthandazi lokho ngi 100% sure futhi ngizohamba nozala angikwazi ungazali Mankomo hayi ngamsabisa hayi Mankomo uzala buzala zala umuthisha uzala othisha phela ufike othisha abakhona abafunda nawe abafundisa nawe uthisha oh zala ke phela bayothi sibabone lesontweni befike usho lokhu ufike uthisha wedwa nje labantu hayi Mankomo bafethi nesibinda I don't understand bapha abanye abantu phela ufo uyiphila esikoleni uzulandela othisha bakhe Basifuna uNkulunkulu wakho bafike esontweni lakho bezokhonza babona uNkulunkulu phela iBhayibheli mina iBhayibheli ngiyathanda ngathi lana ngizonqoba ngeBhayibheli iBhayibheli we are the salt of the world we are the salt fana khona khona sekube mnandi lithi we are the light of the world so khanya thini a city that cannot be hidden awukwazi ukufihleka into yakho faba abantu bambona uNkulunkulu wakho and follow your God behambe nawe bazibalandela your God if abantu abayilandela into yakho hayo yeke ubuze ingane yami ngakho yafika kahle nenye ingane esazwa umshwarensi hayi incoma ngayincoma bese siwaphinda phinde umuntu engaphathi abhlunga kodwa at least uzame she tried ubuka fellow sisiwethu azofazi ngilana nje ngenxa sethu at least sekuyakwazana umntana nami ewaphinda kuyenza phela ingane iphuphu ngoba ubekezela hayi iphuphu ngebusi yabale iphuphumile ubekezela phinde uzame again uzosala ngaphuphu ngathi hayi bosami ngiyazala bahamba hayi ukhona iphuphumile zishele kahle udla ama fruits ube right siyabuye sinike ivesi thathaza ke vesi bazala because of time zocela ngel vesi let's go home lela kusasa zoqhubeka kusasa 124 yes
Noma
ngihamba esikhotini sethunzi lokufa.
Angesabi
ukubi.
Ngokuba
wena Jehova unami.
Intonga yakho.
Nodondolo lwakho. Siyangiduduza. Let me just stop there and teach. Uma likhuluma ngani ngodondolo. Lendonga iphathe for a reason. Abelusi. Pastors, my God, about fundis, non-fundis. But when we say that, so when we come to fundis, we don't joke. So I born as poor. Oh, no, I couldn't do anything. So do man how? Ben, I was, Baba, let's do so that we know. Umelus, Baba, let's do. Baba, let's do. It's scriptural. Abelus, Baba, let's do. Umsebenzo, let's do. Accent, ending. I ain't as man. I listen to church work in umsebenzo as early face. Umsebenzo, let's do. I walk out. Uma umalus, ulu citizens. Umalusi uhamba ngaphambi kwezimvu. Can I repeat? Umfundisi uhamba ngaphambi kweakusona izimvu eyilidayo, but umalusi olida izimvu. Ingakho nesebandleni, uma khona nama projects abanawo nezinto abafisa ukuzenza, they must ask you as a man of God. Ungavuli ukuthiwa nje khona i-conference ka 3 days without you knowing. It is dangerous. Bazo babuza kwena, bazozibathi umelene nabo, kanti cha, ukuthi umalusi wenza umsebenzi wakho, ask me. Bazovele abantu bafuna 3 days. Amen. We gathering by a beach. Kanti wena lo 3 days wengcile uthe kuwena angele 3 days we fasting and prayer. Asiyashayisana ke. Yashayisana manje. Sengathi ubaba bafuna isikole. Hamba manje wasiva eh baba ngumele uzirelaxa. Ask. Phethe udondolo. Umsebenzi kamwelusi ukulusa ngaphambi kwezinto. Amen. Uma umeluselusa izimvu baka Israel nazi izimvu ziningi umelusile umsebenzi wentonga le ukuthi abone umgodi qala amen ume ubona umgodi uzimvu ingangeni hambi ngizohle na athi ngaso azis bese ibizishona ngala izimvu zingangeni emgodi ubaba ubona qala umgodi yabo kumnandazi kuba nobaba usune bhati buyikhole ngena baba engatshelwe lenza noma yini ethelo yona umgodi emningi abantu bangena because they are running away from their father. They don't have instructions of their father. They don't follow the instructions of their fathers or mothers. Ubaba ngakutshela ngishushada. Unomnye ubaba ososhade bemele kuthi ukhuzwayo. Amen. Ngasazi umshado wakhe. Ngambamba 3 times. Number 1, ngasikhuzwayo ngibona unkosikazi evakashakile ungavumi. Wathi shasivumele noma ufike uyeza namhlanje usesendleleni. Ngathi uzolala lapha uzolala eganga you don't do that because you are okashadi. What you are doing is totally wrong. You have done something a dangerous. Don't ever do that again. Nkosikazi uzoshadana angalalikini hayi uma befuna ukumbona don't do it again. Uzowenza njani ke ngoba ezolala kini hamba lo ungalalikini ngalalikini suka kini amvasha abangana ozolala la ekhaya emishini hayi baba ngiyeza. Amen wazolala ebandla ngifuna ulale endlini uze ngibotshe awenza ngalutho ngifuna ukushada isinto engayiboni kahle number 1 number 2 ngelanga futhi yena cause was still cause lol ngelinye ilanga unaware haleluya ngabona ukukho usisa lokho emsize ngathi uyamsiza ebandla nanakini kanti lo sisi ngoba lokho emsize usisi yamthanda siyayithanda ince and usisi siyayithandazela ince ukuthi umshado ungalungi athi cause awozala lo sisi lokho umsiza innocent hayi baba uyakufuna kwathi engathi futhi uzogiba ngikubonile in the vision ungashadi ukhona umoya ozovela ukukhatheka ukuthi 1-2 bese ngikubona usufika kumele usuxolisa ukuthi baba ngiyaxolisa sesishadile usibani bani ngithi sasilobolisa ezawonke ini sizowashada eyi madoda wenze njani into enjalo amen ngathi kusuka namhlanje sisuke eduze kwalo sisi cut off and lo sisi kade ushada ngoba kusebasethela inyanga emshadweni wakho uzoshada ngomgqibelo ngesonto ngiyaza phinda fike esontweni somgcina leyo nani guess what samgcina the day angizange ngithi ngeso ngikutshela umsebenzi kamelusi siyakwazi ukudalisa ufuna awungamshadi ngamtsho siphiphamela hayi lo inyoka le ezokuthatha ungathatha ungangena emshadweni hayi baba musha uright negwekwe igwekwe lana akusebenzi igwekwe lapha emshadweni akho gwekwe ezosebenza lapha lo bhuti uthwele lo amen uyobe umhlatshelo wena mafu hayi baba okay ngiyakuzwa uyeke Usezamelusi. Ngisho uhamba ngiyatravela ngegoli baba. Uya, okay, waze mntana ngikhule ngithandazele egameni likaJesu. Hayi ungatravela awungayi. Umangcwe uthi ungayi. Ngoba umsebenzi kamelusi kwamaphambili akutshesi kunemgodi. Ngikuthenga lelo vesi. Yabona mina kanjani? Eqa ngibolisha ngani nawo. So kodwa ha kanti. Nokhimo nje. Sizothanda manje. Umsebenzi kababa unebhadi kumele ababukela mama. Ingane eningi ziyathanda ukukhonza uthi umama zimnaka yabo uNkosikazi uthi uThosa zithanda wena uNkosikazi zimthanda. Siyakwenza ngalokho. So bafana njengabantu abanobaba without a mother. Kanti khona izinto ey'dinga uma engakudingwa nezemen. Ifa bayikhuluma kuma. Amen. Hayi ngizwa kahle manje bunga ngizwa uqalile. Ngiyakujoja. Jojo shum kodwa. Kodwa ey'dinga uma. Tshela uma wakho kamoya, uma wakho kamoya kuthandazela kukhulekele. Akufihle uma wakho kamoya, engadinga ubaba. Awucabanga usuzwa nje kumina baba, yazi nginenkinga nje, eyani inkinga mntanami, hey, yazi nje baba nje, mengibona abafana nje, hey, vele ncibilike. Tshela mina, ungifakele ubufebe, ungitshela ingane. Hawu uyangisetha, uyangisetha nje. Ngiyindoda uzongisetha. And then they fire let ufuna ingene njengomkhonto. No ntambuluka ithi udinga utshela uma hayi mina. Tuma. Uzakuthanda zakubeka isibeso belethwe isandla egameni lika Jesu. Uma uhluzwa into engezantsi akubeka isandla lapha siphathe iphand Jesus name.
Amen.
Ba fresh ngelwa madimu ube right iqonde. Dinga ubaba, hayi dinga ubaba. Amen.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Number 1 into nga yakho. Yenze njani? Yangiduduza into ngakho yenza udonga le ntonga nani okay yazi yazi intondolo umelusi bethi noma enentonga aphinda abe nodonzo udonzo liyimpahla ngathi iumbrella yebo yazi ngokumsebenzwane impahla ngathi iumbrella bekuthi uma kwenzeka imvu ithethi yaba ziningi phela sozama kulonyiwe isehlane la isehlathini amen ivele mhlawumbe ingene emeveni ma iwukeke emeveni angeke ngikwazi ukuyongena emovini phambili ngikhiphe ngidinga udondolo inde esibe idinga udondolo ngiwuke ngidonsi angazi mangizwa yini mhlawumbe ingene phakathi futhi izimvu zizilwane ebuye ngamna ngqondo zihamba ilandelana seyiphakathi sile ngeke ngabe ngidunusa ngikhipha lapha ngizongena lento ngidonsi ngidonsi ngithi umsebenzi kababa kwalo uthi usungene phakathi obishile uphakathi kabuse ekoletini uzophakathi ukumashonisa ungena kangaka ufike kubaba ubathandaza baba bese kunike izinto ukuhlakanipha uphuma kudoti uyakudota kudoti kudoti usho fabe ngishonile kodwa ngiyabonga baba kanti umnanda nje uba nobaba ukudotsa ephakathi ukudotsa kusinisi umzala nami ukudotsa ephakathi mhlawumbe usuze washada ushade nesigebeni ikudotsa ngemthandazo ama fasting ngikhulekela ngikubeka izandla ngikudotsa kanti ngiyakudotsa ngodotsa ngikudotsa ngibekela uJesu sekuhamba kahle ubaba uyakudotsa umsebenzi ukuba nobaba umnandi ukuba nobaba uyikhole relative unobaba fundi verse fundi verse angifundi ngisho isho kahle maprat nginawo nawo baba uyakudotsa uthi ufake ubeke asungayibeki kanti ubaba uyabothe there's something wrong ungayi njalo ufundise ngani zami ngithi ngelinye ilanga kwakwenzeka isimanga ngishumayela hamba ngedwa lento kuhamba yedwa ngifunde ngishumayela hamba ngedwa please ngincoma usisi wami wegazi lo ingane yami enkosini ingane yami enkosini ingane yami enkosini isikoti at least uma kuthiwa ngishumayela kude unkosikazi ebhizi ngoba unkosikazi nawe uthisha ubhizi ngithi abuke enza bebhizi angiwahle sihamba nomfazi akho konke indawo uhle sihamba nabafazi bazalwana phela ngaze kube uJesu bafazi babhizi njengoba umsele unkosikazi mbe ngemishini unkosikazi engihambe ngena uma umsele ngena 1-2 nawo sobe endlini isilambe kuyenze ngomsebenzi mbuye abantu mbuye abantu izandla bagula ngithandazela abantu kanti ngingena endlini ngo 11 so sisodlanini so unkosikazi benza umsebenzi osekhaba omato alungisa ukuthi baba bebuya ahle umsebenzi kabani loyo asami labafazi khona kade ngisho ibalekile ngazini so sami intshontshe fundi ivesi mhlawumbe ngizoyikhumbula
verse 5 Ulungisa itafula phambi
kwami. Intonga.
Alright.
Okay, lokho nazo ngayikhumbula. Asihlesamba nabafazi. Ngela ngenze mistake ngingasizi ngashade. Ngawushumela kwenye indawo, ngavele ngagila umuntu wesifazane. Ngingakho ba kumdingi ba kune experience. Amen. So the doctor has about to gang it and the cat to the HIV 9. He gang it to the chabula and follow the bazo when a man high Jesus, then follow Christ. Amen. The kitchen, then I have left for that to mark. We are shown a man. Young kitchen man, and she's cut to 9. Now we are cooking. It's a size movies. Mom, fear, hanging. Move my salad and land and sang ma. How? Cut the story short. Hey, see the woods. Who's the one man? Hayo mawuthe ibuzu maya kesi ayangifuna ukuthi mangizoshumangizothandaza ngifuna ukuthi ngifuna ubone igangi kusizana nani kuba nobaba uhlaniphi all of a sudden yavela vala isicabhe yakhe yathi okay uvela ufaka yaqhi yathi akhi uthatha la ebekhubula ngene empedi yaso sayindawo dadunyelwa ngabhekane ngalezi number 2 ngathi ngavele ngafika hlina bese kuba umfana kube indoda sozongijoyela akubona ubufundisa busebenzi asozongijoyela bathi hayi akuleyo ngeza noma yini ngangishaya ungeza noma yini ngizommemeza ngithi uyangirape ngizombona uNkulunkulu wakho mkhulana bothawke usala ngihamba impela futhi akekho nje umuntu ozongiphola ukuthi lo sisi ngizange ngimrape vele useyinqoma ukhumbile already and uhlushini lapha sengene ngaphansi ukuthi hayi shaya kushaya kule kodwa ngisho ukuthi wena uzolala la
yes
hawu abona hayi Konyana Ganda Pelil. Ah, Kulega, umwingo of Lungi Pusani, but come among. You check to a tanda, with a bangum shot. I was not a lama shatted. As man, the bona and the tanda being born and young father, it bones you, and face of Lala now smash it down. Amen. But to prove that it's the woods in the Pelham sailors, Langan and Jango Jenny shall, but we won't touch his heart because it's a bang woods. As very same shadowing. So, Jerome Fund is some slungis. A cumulan and a shang and a witch in Sashad, why in daughter no fast? Ganeson again. And that's okay. I'm so familiar with Goya, Sasso's ekissish. Not an again, moa. Kiss your puma, a manialin. By the grace of God, and Mukia and a puma. Bogabello experience. Your name is a hazard. Ngithi uma izinto mazela ngobuso wena uzoba stuck ungami njengami uzomithisa. Amen. Bakhona abanye uthi abatshela umuntu asehlele. Usethi ngiyamthanda umuntu usanga banjiwe. Kodwa ubaba unentonga nobaba kokuqala intonga nodondolo. Experience udondolo umuntu wazi ukukhipha ngapha bakhipha bathi. So you need a fight empilweni yakho. Amthingi umelusi. Qedile verse. Qedile iya kwintonga nodondolo usathandaza. Verse number 4.
Noma
ngihamba esigodini sesizwe ngokufa angesabi okubi ngokuba wena unami uJehova nawe 24 hours Jesu nakakushiyi nawe njalo njalo yes
intonga yakho
nodondolo lwakho uthi intonga nodondolo this time ungakuthatha as an experience intonga nodondolo uthatha experience yomzali anayo ngawo siyanazi Kukula kunikeza abantu ngabazi. Simkhiphe intweni. Amen. Hallelujah. Fundi verse. Sume sine ngenyawo meqedwe ukufunda siyathandaza sibu right ngeke.
Intonga yakho.
Intonga yakho.
Nodondololo
lwakho. Siyangiduduza. Verse number 5.
Ulungisa itafula.
Uyalilungisa itafula.
Phambi
kwami.
Ebusweni.
Ushumela ngangu yilanga nje ungathi itafula bese ushukushwa abantu manje makushwa izitha umuntu azona isitha sakho amen
amen
isitha sangempela imimoya
enza ningathandani nizondane ningafunani imimoya and uNkulunkulu ithafa bese ndlala undlala phambi kwamademona akavinjwe imimoya even though ukhona uFesu 6:10 qina nenkosini masana nasemandleni amakhulu for asibambele nanyama nakhasi kodwa sibambe niyabale principalities powers rulers evil forces in the heaven noma yikho kodwa uNkulunkulu bese kubusisa hafa uNkulunkulu udlala itafula amademona khona uNkulunkulu adlala itafula izitha sikhona uNkulunkulu udlala itafula amademona osathane khona babuze uphume kanjani ushade kanjani wakhe kanjani umusi usebenze kanjani usuyasukulunkulu uyanadlala itafula phambi kwayijezami ngidrive phambi kwaso ngishade phasi kwaso ngifuna neyimoto phasi kwaso ngiphulimphilegele phasi kwaso unkulunkulu uyanadlala akukho sathane akukho amadimoni ayikho imimoya abekho amajalathi abangama unkulunkulu esedlala itafula uyaledlala ikhona imoya bekhona amajalathi in the name of Jesus.
Uma sowesikhathi sakho sokubuseka abathatha bangafi nolanda umuthi akawulandi. Haleluya. Nezangoma zibe khona phela sibothi nazade izama icela akulo mbutho baxa kulunga kanjalo bade kuphephethile nje hayi kuphephethile wena kanti sekusikhathi sokuthi lo umelusi adlala itafula phambi kwayitshazame ngihle phakathi kwazo zikhona uzodrive imoto zikhona uzohlala ngokuthula emshadweni wakho zikhona uyothola ipromotion zikhona ngoba uJehova uyaledla.
Ugcoba ikhanda lami.
Ugcoba ikhanda lami.
Ngamafutha.
Ngamafutha.
Indebe yami iyachichima.
Ngifuna sithanda singamuzwe moya ngcwele uthi vice okhule uNkulunkulu adlala itafula nje. Message yami. Umeluso usezodlala.
Hallelujah.
Ngoku uzodlala. Hallelujah. Ngoku uzodlala. Hobazana imoto isizohamba. Buzo yemoto imoto isimbolize ministry. Ubona uNkulunkulu eseqala uhamba of this ministry. Le revival izoqala uhamba. Ngizimanje sizoqala uhambo nani. Hayi muzohamba nomwengcolo sozoqala. Kunento umwengcolo azoyiqala kule ndaba. Kunento man of God uNkulunkulu azoyenza la. uNkulunkulu uzovula uzoqala labazana sebezoqala ba experience uhambo noThixo. Lendawo sizoqala yazo nabantu nabakude nabakude kuthiwa khona ibandla khona kunebandla khona kulentaba kunenkonzo khona uNkulunkulu uzobuyisa izinto lana ubuyisa eqala izinto bayigcwele la uNkulunkulu uzoqala uhapho nomfundiswa kulendawo nabazali babo uNkulunkulu uzoqala endayiki tezofipa kisho sizothandaza kunomoya ozovuleka.
Verse 5.
Ulungisa itafula phambi kwami. Ulungisa itafula
phambi kwami.
Hawu manje, uba ulungisa itafula. Kubazalwane. Ayithatha kancane balanje. Ukulungiselelo uyizula itafula. Awazi manje lo uzonza kanjani? Kuba labo sisa ama 70 balungisa babeka into ngezimhlophe, babeka kahle, kubekwa ukudla, kubahla ama plate. Ubekho kade siyodla khona lapha kaKhumalo ke ngibuka inyifemeli kaKhumalo lapha kade sidla khona namhlanje mina siqede ukuthandaza kufika andlala itafula kwabekwa izitsha lezi ezifayo ngala kwabekwa ukudla okuthile uBriyani la kwabekwa ukuthi la kwabekwa inhlobo inhlobo yama drink la yonke uma sengidlala itafula ayikho into engabi khona etafuleni.
Yeah, haleluya.
Ayikho into engabi khona kuzondla itafula lama ngisho umshado weingane into zwenza nelibandla very very soon uzoshadisa la very very soon umtshelo ufisa kunomshado ozoba khona la very very uzo attract abantu abaningi in this place. Hani ungangizwa ngiyazizwa ukuthi ngithi mina ungizwa la ngizizwa nini mhlawumbe uJesu ngiyagwasa ngigwazile Jesu segwazi kunomshado khona ozo attract abantu abaningi la kunomshado ozoba khona la and lo mshado lo uzo attract abantu abaningi bafuna uNkulunkulu kule ndawo and lo mshado uzobuvulela imshado hayi mvaka la kuzoba ibandla elaziwa ngemshado la kuzoba ibandla ezodumaza imshado.
Haleluya.
and in terms of born a bo mama, don't some chamber not singing go. Man singing go, sons of kickies. Also kickies a bung and I took kickies and yet tabu gain. Hey! I'm getting sure about God what is okickies. So kickies are going to crest. Because you crest means of kickies and the Lord is a threat of Bantabaningila. Baso Bunukulu and Linda, Bessia Calaban Bakikis or Immortal. So pagi motula uNkulunkulu bese yaqala enze sakhiwo ibona abantu beqala kwenze ukuba khona isakhiwo la kube khona isakhiwo la kuzobe kwenza uNkulunkulu uNkulunkulu uzodedela isakhiwo la uzowenza indlu yokukhonza indlu yesu igama lebandla la ekhaya mfethu ongikhumbuza again
divine faith assembly
ini maprati bandla
divine faith assembly
I divine faith, Bazar and Basset Divine Faith Assembly. Be ready.
Amen.
God is doing. It's not about, because it's about it. It's in the move, but He's doing a new thing. Forget about the former thing because I am about to do the new thing. Isaiah 43, verse number 8. Forget about the former thing because I'm about to do the new thing. It's a miracle, the first miracle. So when Zana, Umshato Mamasan, Kapotakata, also a Kretamatamani Kapotakata, Mesa Lagrim Shato Yendava Katakata, Longulu, who's a Tetelabi Motu, there was a Fabem Motosabula, there was a Fabem Motosabula, and I was a Mamasa, Maso Mangalamasa, Hakulu, Kay Motu. Jesus. Bakhathele ukudlala bafuna isu bafuna ukuluswa ngeqiniso bafuna umuntu ozolusa ozobalusa awazalwane kodwa yini intengisho bafuna umuntu ozobalusa eMaritzburg ebelusa ngevangeli leqiniso nami ngizwa ngihani kanami ngazokubangisa angisho nje ukubangisa I will never do that kodwa ungangimema nje ngishayela ama house to house uNkulunkulu la uzowisimama abanye bazo uzoba kusenza abantu abaningi abangebe banemoto yabo lanti aba serious abafika ngemoto umuntu oseqedile ufa imoto yakhe umuntu yakhe la kuzimoto la kuzumshado kuzimoto la lana uNkulunkulu uzovusa isakhiwo esikhulu lana kunezakhiwo uNkulunkulu ayivalayo eyigangayo sekugangwa kakhulu uyavala kodwa ngoba evala uzoqhumisa la kusho uNkulunkulu moya engcwele siyathandaza ngifuna sithandaze sisho le verse qedela iverse kuba isho
ulungisa itafula
phambi kwami
ebusweni
bezitha zami
ugcobe
ikhanda lami
ngamafutha
indebe yami
iyachichima
Impela
okuhle nomusa
naloke ngicasume singayo siyavala naloke impela okuhle nomusa
kuye kungilandela
nakho ke sithandaza ngalokho impela okuhle nomusa
imihla yonke
yokuphila kwami leli verse futhi ubhale phansi busuka la ubhale status uthi impela goodness and mercy shall follow me all the days of my life that's a message for you your message is okuhle nomusa nje silandele nje uze zonke zokuphila kwami if angishumala kahle I'm sorry kodwa ngitshela yonke isho umwengcwele uthi impela okuhle nomusa kuzonilandela izinsuku zenzoko zokuphila kwenu because you believe into Christ you are believing to Jesus Christ and ikuzobe kwenza uJesu akwenzi muntu kodwa kwenza into lana ngishile eqaleni saqala nina nabantu bezwi nabantu bani bezwi yonke into izowenza ubani ulizwi umnikazi webandla architect igama lakhe Jesus Christ Sisa wonke umuntu uthandaze la uqala uthi impela okuhle nomusa kuyangilandela ngifuna uqala ukukhuluma uqala uvule umlomo wakho usho noma yini enhle ezokwenza namhlanje ngifuna siphefumule sikhulume into ezinhle aya amadimoni sobe swashaya wayekeni wayekeni sobe swashaya yekeni amasatha nithi wayekeni izangu mayekeni awukukhuluma into ezinhle utshala izinto ezinhle ufuna uNkulunkulu azenze ngempilo yakho ngempilo yomndeni wakho nangebandla ngicela uqale uvule umlomo uthandaze take yourself to another if you can pray in tongues qala uthandaze ngelimi zakho qala uthandaze ngazo sesiyakhuqala uthandaze ngelimi
uthandaza uthandaza dlala ndu qala uthandaza ngelimo qala uthandaza ubisa igama lika Jesu qala uthandaza ushaya izandla qala ushaya izandla liba khoposha kataya laba khodaya nabo shadaya liba khodaya nabo shadaya liba khodaya nabo shadaya likhoposha libo khodaya lakho shaka dikhoposha linabo shaka taya likapata libo khodaya lakho khoshaka taya liba shadaya liba khodaya lakho shaka lakho shaka takata lakho shaka libo khota linabo shaka libo shaya lakho tolo bo shaya fulumbe umameshe kuyajoba kuhle nomusa kuzosilandela insuku zonke zokuphila kwethu kaba oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Ina bo shada, shala do gusto. From the north, shala do gusto. From the west, shala do gusto. From the east, shala do gusto. From the north, all corners of the world. Sila desidesite, sila damatostedes, sila dimise, sila dimshado, sila dimodo, sila dimise, sila dimshado. Sila dogusha, sila dama prochocha, sila dukula, imsebeja, igane. Kuba kuthandaza kubela, na kuthula, na imsebeje, na imshado, rako shaka, ina boshaya, yako dolo boshaka, rako shaya, ya release. Yes! Woo! La cosa che prata la cosa la cosa Spirit of the living God, Spirit of the living God. Raposhada, your car is coming, your car. Your car is coming, your car. Your car is coming, your car. Tudo é sucesso. Deixa aqui perto, deixa aqui perto. Deixa aqui perto. Deixa aqui perto, deixa aqui perto.
Name of Jesus.
Name of Jesus. E la cosa che te ne conta la vostra. God is releasing pleasures. There are pleasures for you. Big pleasures for you, say the Spirit of God. I'm releasing pleasures for you, say the living God. I'm releasing pleasures. Big pleasures, big deeds. Oh, I am the Lord. I'm releasing big pleasures for you, say the Spirit of the living God. It's a new journey for you. It's a new change, it's a new change. Santo copro cosada. La cosa de coto de Mosaka. E la coto de coto proposia. God is bringing order in the household. Kubu lenzi orta, lenzi orta, msi wako. Lenzi orta, mandana bako, sopa kakakata. E la mosanta na masiante. To steal, kill, and destroy. But I have come so you shall have life and never find it. Son of a leash, no way, but a mula, no poopies, I never seen. Even a peel, and even a quick cream. I am the Lord to steal order in your household. Go, Uno, is the altar. Go, Banabaco, a Kayanako, ha ha. Go, Uno, is the Tula. As an ancient Banabaco. I am the Lord, I heal, I'm the Lord. That you need my couple, and I see a friend, and I post up. The ha-ha, the heal, the yahoo, the Spirit of rejection, I'm coming against you. Spirit of rejection, I'm coming against you. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus.
In the name of Jesus, spirit of rejection, you are suspended. You are destroyed. In the name of Jesus. Have your way, have your way, have your way, have your way, Lord. Have your way, Jesus. Have your way. Goodness and mercy in your household. In the name of Jesus. 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 Shana, Lamahana, Lamahana. Goodness and mercy. Goodness and mercy. Goodness and mercy. Amosha na Amosha. Ila basona kata kata. Ila basona kata kata. Ila basona kata 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 kata. Kapota paka dia katanda kanda dia katondo koto dia katanda kanda dia katanda gita kada koto 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 sema dia katanda dia kula dia kanda 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 dia kula.